kaba tumafuati ufusi fusi mozi bila kwago tumafuati fegondi kodi masupporta ku Malawi aimbikizire zotani monga gaba kakumungu monea kwa afukoni pano mabwera ku nyumba ne masupporta aimbikizire zotani zocho kwa inga
I think ninganyezoti team as a team kuti tose tafika hapa ndikuziya kuti performance nayo kwa afukoni ngatone hapa TV panopa ndimwe wote zaoneso performance yemene kwa afukoni ayoneso pa kumalaya kuno ku Blanda Bingu Stadium Sunday and I think is in josanga kwambi kuti takumanaso ma guys kumano silinganyezoti gaba ninganyezoti team as a team as a Malawi friends I think ndifo sanga kwambi ka near game pa home
tomalize tema phone tifuse how do you feel now kuti aona kuti you are center team panopa kwa mazulu how do you feel panopa how do you feel kuti wapeza nyumba panopa wapita ku nyumba sopano amalawa atani amve kuti yani mwausimikizeni kuti adziwe kuti mwana wathu panopa ali pabwino sitingaopesa kuti mwana kuvutike
yeah more was entirely of course it's not finalized yet komano nizizoti my manager upanga ujeni komano kamabwera hapo ndikhazoti ndi nyumba yenyu animate yakafikire kwamba so chapter china life in and I think nendo sanga play when I say ndo sanga mwina kumaona zingazotere
yeah Malawi mazimva mwana yusuti mudea nkhawa mulungu wanchita chisomo wapeza so nyumba sopano chimene ndingafune ife ya Malawi mumpemphere mwanayo ukusingo ndi media kumango khala kuyankha zovuta ya koma nthawi zino mzitingapasa mbali kumpemphera mwanayo ife kumpempherera ndi fito ndo sangala poti panopa masuka ambuya mpasa sikhomolina fire cover
ah!